ni mu ntara ya Gitega Alliance Franco-Burundese yamihimbaza ino events ariko uno munsi yo twahashitse izi numwe mu batumire batumwe muri iyo evenement izi ndakuramutse
ya ndabaramukije bizi
umeze neza
cemeze fresh
ubutumire bwo muri events we wabwakiriye gute
utumire nabwakiriye neza barashije ide ndumva kari nziza kuko wari n'umunsi mukuru wanje niyo batabuma nayo kuwuhimbariza ho mu cyumba cankandi ha yafu
yes turabona yuko mu mwaka uheze ntivyabaye n'imbere y'umwaka uheze vyarabaye ariko biva mu tundi tunenge bivanye na preparation n'ibindi n'ibindi mbega organization no munsi we wayibonye gute
no munsi jema ari sawa ko urabona maze kubona amaze gupanga ibintu ntanduri rimwe abantu ariko bararimba neza aba hari na hari bakeya baryohewe gusa dinaza abantu babaye bakeya kuberangira je nabonye afisha asotse je nka 22 ze ngira abantu benshi ntibashoboye kumenya ko tuza kuhimbaza uno munsi turi ngaha ya
we wayibonye je mu butumire bw'iwana wuce ubona ryari
ubutumire ndamaranye iminsi ibiri ya
no kuvuga ubutumire ubumaranye iminsi ibiri hanyuma uciye ubona ba postinze igikogwa ejo inyuma y'amasaha make kugira ngo evenement ibe wisanzuye gute performance yawe we wayakiriye gute ubonye na public basi yari hari ngira ngo kogeregeje kuryohera abari bahari
oya je vyamari vyabindi nyene uko ama stage maze kuri ya mesh urumva biba ari ibintu nyene umuntu yisanga mu nyivyabindi nyene naho nta birebire two nokubwira
ya urikura kora kandi turabona yuko warakoze no muri weekend iheze kandi numu na weekend zo kurikira mbe kuzokora
ya na weekend yo 26 naho nyo tuzokora tarafise ikindi giteramo
ya nabantu tuko turakurikirana neza cyane tuko turabona neza iyo biriko biraja ariko turabona yuko nka jewe nkurikirana ibikorwa vyawe hafi ndabona yuko uri muri tour nibindi nibindi ubona ariko uravyakira neza bivanye naho maze gucyo
ya ibitaramo ariko byarikira neza kuko abantu bari bakumbuye kuryoherwa bakumbuye kwisanzura mu bisanzwe n'isaba bayiko bigenda fresh
bavuga batsintanyamibura gahonzi mbega muri preparation ya ino fete de la musique nakahe gagohewe kubitsira abariko barategura kino giteramo
ahubwo sanga gohene bakubitsira ahubwo nobabwira ko ubutabo umunsi baba wuzi ntuhinduka bogira baka ibintu bakabi promotinga cyane kugira abantu bamenye ko bizokora abona hari gihe biba ntibibe abantu bikabajya mu maraso yuko iyi event imisi yose yamihimbaza iyo dati ya
byumvikana ko Alliance Franco-Burundese ifise kino gikogwa nta promotion yagize ikwiye kandi nivyo birabonekana ko uno munsi nta bantu nigihe baheruka gukora n'ukuri nta bantu bari bahari ikibazo kiri hehe akagohe rero nako ba promoting mbega bizogenda gute
ya barashora bazogire bazorabe bahindure strategy muri promoting yabo babona ningorane hari agahaze niko bokosora gusa ya
akubijanye na promotion hari agahaze zizo baby reka ndagushimire kuri kano kanyumpaye kumbure kubijanye na giteramo nibaza ko ejo cyangwa ejo ejo tuzobona kugira ngo tuganire kubijanye na kazi
sharp ntangore ndahari twato turakora murakoze cyane yap
merci beaucoup dane kumwe na zizo mushimire baby nibaza yuko ibijanye n'ibindi n'akazi kiwe muzogahabwa neza na neza DJ Wizinda ababwira ati big up sana okay.